Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyichannel kama kupastor uNingi. Ngiyathemba la ukhona khona njengamanje ngikhamba kahle konke. Engathi uNkulunkulu angakulonde kubusise engene nasephumeni kwakho. Konke nje okuhloyifisela kona bese ukuthola. So ubheka la iphupho nje lika cele andiso le uphuphela amasosha emjaha. Othi ke uphupha amasosha emjaha noma ke impi yamasosha ehlasela ebese ke zaba mhlobo ukudubula kodwa ke ubaleke engakufici futhi ke ungadubuleki ngabe ke mhlobo ke kuchaza ukuthini. So into esingayiveza la ngane kwethu ukuthi into oqala uma kupha la ujahwa ke amasosha efuna umhlobo ukubamba noma ke ezama ukukhlasela lolu phawu ke olungabika ukuthi noma olungabika uzungu nemizamo yabantu ababi abakufisela okubi kepha ongeke yaphumelela ke uma kunguthi ke ebehlulekile noma ke ehlulekile ukudukula nokubamba lawo masosha. Uthi Deuteronomy 28:7 uthi ke the Lord will help you defeat your enemies who come to fight against you. Your enemies will come against you one way but they will run away from you seven different ways. Ngandi umuphupha futhi ujahwa amasosha efuna mhlobo ukubamba noma kezama la ukuhlasela uphawula ube futhi lolu ngabe libike la ukuhlaselwa ngeyimimoya emibi yomnyama kanti futhi kungasho mhlobo ukuthunyelwa ngelwa noma ngamabutho. Ephesians 6:12 ithi ke for we wrestle not against flesh and blood but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kanti ke uma uphupha futhi ujahwa la amasosha efuna ukubamba noma ezama ukukhlasela kuyaba upha futhi kwesinye isikhathi osuke libika ulaka nentukuthelo kaNkulunkulu ikakhulukazi makunguthi ke kade ekujaha ngenxa ke ukuthi kunephutho kade ulenzile noma kunecala olenzile ngesikhathi sephupho. UIsaiah 13:3 uthi ke I myself commanded my consecrated ones and have summoned my mighty men to execute my anger, my proudly exulting ones. So asibambe lapho ke uDouble iphupho la mawubona kama social jaha ama social hlasela ama social ifunga ukubamba kulukuleke kulonde kubusise evule iminyango yempumelelo. Ungakhohlwa ke ukulike ivideo, ungakhohlwa ukusubscribe kwichannel, ungakhohlwa ukutshela nabanye abantu ukuze ichannel ikhule nganza kwethu. Ngiyabonga.